Jpac Captain Reverend Father Ejike Mbaka mgbaghara maka ihe niile o ji aha ya wee kwuo. Ya ụka obere ihe o. Anyị achọghịdị ịga na nke arịnji prọfesọ, anyị achọghịdị ịga dị na nke ahụ sef. Ihe niile ọ sị na Mbaka na-eme arịnji ma ndị otu, anyị achọghịdị ịga saịdị ahụ. Ma nke ọzọ ejikwa sị na onye nke a prayer answered. So ị nọ na-ekwu online chọchọchọchọ. So ihe niile ị na-ekwu ụjọ na-atụchadị gị sef. Ihe ahụ ka obere ihe o. Ọ pụta n'ịyọ Mbaka mgbaghara. Ka anyị nụ n'ihe o kwuru ka anyị mara mgbaghara otu o si do. So though, ị kwesịrị ime vidio ọ bụrọ post because ebe ị nọ kwuo okwu na vidio not post. So ị kwesịrị ime ya as post as vidio not post. But although, ka anyị nụ n'ihe ọ ga-ekwu now. Nwanne anyị nwoke kwuru sị, I want to use this medium to apologize to Reverend Ejike Mbaka for insulting him in my video. Eji m iwe iji kwuo na Buhari is a prayer answered wee gbasa gị saga. I'm sorry, I'm not stubborn. That is why I listen to people's advice. You are a father. Chịkọta ụmụ atụrụ gị. Thank you for understanding. The kingdom of God must stand firm on the rock. I am Mr. Jpac Comedy. No be small thing. Ihe a wụ ihe na-agụ unu online. Ọ gbasa na onye gị na ya n'aha lụ saga. Onye ọbụla ị ma gị na ya n'aha lụ as na ọ bịakwute gị na ọ ya emerụ gị arụ, a gbasa na ya saga. Onye kwesịrị ịgbasa saga bụ onye ọ ga-awụ ọ bịakwute gị echi gị na ya emewunye ihe na ị chọrọ ịgbasa ya saga na iwe ji ewe gị iwe ji. Gịnị na-ewere gị iwe? Ihe ahụ kwa obere ihe. Na iwe na-ewe gị na ị bịara ime nke a na ị bịara ime nke ọzọ. Bikonu, ihe a na-emenu. Onye jikwa n'isi ya wee bụrụ o. Because owe onye nọ mgbe ihe a bidoro. Onye ji n'isi ya wee bụrụ ihe ọ na-amarọ. Ekwuna nke mmadụ na-ekwurọ. Ọ ya.